Unishike mkono Bwana, unishike mkono wangu. Peke yangu siwezi na kukitaji Bwana, unishike mkono wangu. Peke yangu siwezi na kukitaji Bwana, unishike mkono wangu.
Hatua moja mbele siwezi enda tena bila kuwa nawe Bwana.
Unishike mkono wangu.